Abangaboni sebeyobona mina ngeke ngikwazi ukufakazela omunye umuntu kodwa uthando lwakho
mina ngizotshela bani
uthando lwakho ngalimile isuku mishosha lentando yakho
abangaboni sebeyobona
mina ngeke ngikwazi ukufakazela omunye umuntu kodwa uthando lwakho
mina ngizotshela bani
Faithful baby. If I gave you all my heart, what would you do with it? If I gave you all my heart, would you take care of it? Would you walk over me, or would you treat me like a lady? Would you talk lies to me, or would you be my faithful baby? Can I give in to the bliss of your kiss and stay? Oh,
Thank you.
Salusubuya.